ka nyinaa yɛ wodeɛ a, ɛfisɛ wode ahyaseɛ yie. Yɛwɔ gyidie ne ahotosoɔ wɔ mu sɛ nnɛ w'asɛm no bɛyɛ ho nsɛnkyerɛnneɛ. Ɛdeɛ mɛfra do mu deɛ akɔ adom atoatoa so a, hyɛ wo ho animuonyam ma yɛn. Ɛnɛ yɛmfiri ha no na yɛto ahurusie na sɛdeɛ ahyɛ yɛafono mu ma yɛadeɛ bɛkɔ yɛkyɛ bɛdwane owuo deɛ ne ho bɛkyere no nhyira no akronkron no kronkron sɛ omununkum abinkam afɛdɛ no hai deɛ yɛda w ase. We thank you, Elohim God. Amen.
Bɔnsɛm kɛse fa me Awurade.
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. I'm going to be a little bit.
pen dear.
And now we are
mine.
And you are so few.
And you are so few.
This is the pursuit of you.
This is the pursuit of
you. Your mom was slammed down the cinema.
Your mom was slammed down the
cinema.
Thank you. Oh, my God.